jadu boge tempur
bos.
Gimana? Aku rogau gini HP kau gebe ke torog sulai nyu.
Ya aku minta ni mohon gebe. Jadi molen man.
Minta gini HP kau gini ke torog kau. Nang search and rescue kau gebe tawa abra ke lai ke torog.
Ya terima tu.
Ya mau gaya antar bang. Ini lagi kamu bulunya.
Minta tak jauh.
Kami jadu buhun.
Oh no.
Nang bangau gak pulang sang sebau dah.
Aduh, borang itu, pakulahan mesti sistemitis ke ke tengah itu tumbal ke rahang penuh apa imo kanya
lalu kita mbak
ya, ngulpun
ambil tembak kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tok. Kita hanjang manok.
Wai gabe kita.
Manok tarin hitam.
Jadi mumi tahu mentenar dia. Itu yo namanya.
Ini bagi tu mangita kai tu kamu mulai yang tulisan seperti apa?
Tulisan cepat timunong. Kai tu mana? Dito kita ugi na may manok dito ang ga lagaw ikam color na.
At
dito sunta.
Dito lagaw sa mga ginamong. Dok pa sa mga kulitan. Game to blok ko sa sala. Tapos kamu mulang din nagbuo ka manok.
Wai tu mana? Lagpati mo kadama dura manok kami ako lang permianan mo.
Tiya sinap ginan ana.
Oh, permula na pisil-pisil ka. Mulang kami, wai kami kubato ba?
Nagdara ka pa kayo mga mo? Ano sa niman? Namin dugo?
Ben? Kaya, lao niya.
Lao-lao.
Kaya.
Ano ang iyaw niyo?
Kaya ito mong kayaw ah.
Gano'n talaga?
Kaya, bulbul, blabawar ah.
Kaya, bulbul, blabawar na tigal ba? Balik ka manok ko'y balik.
Kaya, tumanok ka.
Ano sa niman? Sa likod na tango mo?
Kaya ito na yan.
Kaya. Tayo mo na rawabi. Tayo ka. Balik naman ako.
Tara.
Ayun ka ba? Buka?
Uy.
Ano na tayo? Sali mana?
Nuyang.
Dek, yung minamanok. Gusto nyo pa pulis na pa kamo?
Ayun. Ayun tara. Ito wala.
Ito wala yung kulor na akin ba? Balik naman ako.
Gusto nyo. Yang inaskar sa da.
Ipit, bilog pa. Tapos di diyang iwa. Ipit na tawad. May naipit pa na iwa. Di diyan ha.
Termi lang di mo. Paisog-isog.
Sabi nyo, ligan mo. Sahan ako talad. Hindi nyo may sahan.
Oh, pemilang kau, enggak kau kau menok. Ini mau juga tenan menok kau.
Jalan tapi terang. Ah, jalan kita. Jarang kamu kromo.
Eh.